That clock is now 14th February. I'm going to share the maybe the memory. Hey, what a good nasty. Hey, come on, hey.
No.
Look at you.
Oh, I'm moving on too much.
Save your marriage. Don't look at other people. Face your own. Hapo ndeke di mu mere. Ndeke di hanana he mere. Don't kill yourself. Ihe niile nwere oge. Some of them wu ndị enyi ha nwoke na-eme ha pụtasị gị dịghị mere ha. Dịghị mere ha. Because agwa gị ihe onye ahụ na-eme wee na-enweta ihe ndị ahụ. Ị gaghị eme ihe. Face your marriage. Save your marriage. Agwachala m.
Yeah. As you see me so.